90 years. Nous pas de carte qui est égouillée. Gana waje ka ta tayan da nabi su kina hajjo ka su gona yi
amen
don ma san ma
san ya wala maka yake
amen
I mpango na mbele na mungu.
Is your
Because we have to send it again on the road. Thank you. Ah. kene kuwa na Kristo. Aje sokoro ile kwa mama na mama ni ile haya na dikia jambo. Ni hika. Kaidi ni mama ndio chimeke. Ile ni hebi nani. Roho ya mama ya. Dikaweza azizi. Mama ndio sa na ndio ni kwa ndio daraja. Kwa sababu ya mtu kwa ndio ya Ina ni kadaza, mkwenye jawu matika, unia kujua uigwezi. Onye mergayama kakupa yunga, mwenye kwa lalikulata, kakari kujesi mwenye jake, kachile keme, kwa seme, nani kwa kwa mpeta hongi mbibu. Nani rin keme mwenye ucha, na namneka, mwenye sali mwenye.
Thank you. sendiri kalau ada mahu ni bayi pizza ni apa?
Thank you. Oh, The largest area when I die is Oka. On our own, or do you do it? I may get my father, or sister, or brother. On our own, even look at me, I may get. Can I is an honor? Can only you do any? Open a guy be a river. I have one enough for a tanny. One. So now you say I be a robo, you go and tell him, say I need go no. I can I tell on you tell him, we do na ye di na ka, we do na ka. I cannot try to break him. I can't help you.
Say I'm not nice to the dollar in there. Senhora. Thank you.
This is not Miss Capitol, others in. We need to even learn the rules of the family. Japan's nine. Matamabu, I am not a baby. But my son will bring me mine. Mbaho wa sirike, oda anazo. Ode bihi jeneze. Manaketa, chine kesto ujizu, ujeke sirike. Matana ona abuna gamwa, mwine jitonoso, mwine kefuno mwa. Tom, ono jiru, ogaba. Tuka mwine kwa chene ena mwongo, ujeke jesu.
Okay, thank you very much. Sister, right, credible.
Family.
No, that's what I'm saying.
Ebe ne kupa ne ba. Okay, Kagat. That is it.
Okay. As soon as I say, I like the demon, I want to be a good one. You can't even come and go to the city. It's your way, self number. It's your way, self number.
I went to the hospital.
good, yeah. I did, but
I didn't know
because of security reasons, we cannot mention.
I'm going to be Anyway, I'm not talking.
Isaac of Lam. Yes, we are in Kamalako. Ask me for the little Molly. All right, so.
Sister, what you gonna do?
Come here, let me hear. Come here, let me hear.
Thank you. I'm sorry. I'm going to go to the hospital. Maria Toshi Ezechukwu. Abụ m onye Akwankwo Village n'Adazienu dị na Anaosha Local Government Area, Anambra State. N'ụbọchị nke taata, a na-eme mmemme akwamozu nne m bụ Mrs. Teresa Ezechukwu, Odugo Ụmụagbara. Mama m bụ nne okwukwe, nwaanyị obiọma, nwaanyị na-akpa ndị mmadụ amụ, ọ dị jovial. Ọ na-anabata ndị ọbịa ọfụma, ọ na-anabata ndị mmadụ ọfụma, nye ya ndị mmadụ na-adị na mma. Ọ bụ nwaanyị na-enwe aṅụrị, na-ewere ndị mmadụ ka ụmụ ya. Mama anyị na-akpụ ọbụ onye udo. Ebidoro m iji ebe na mmasị mgbe dị ntakịrị, nyenwa na-akpọ m na-aga, so m wee soro ụzọ ụkwụ ya. Ọ na-enyekwara m aka ije blọk rosary na ije katizim. So site na nzọ ụkwụ ya ka m ji wee bụkwara ihe mbụ tata n'ụbọchị nke tata. Ama na mgbe m chọrọ ịba ọnọdụ osisi na ọ dịchaghọrọ ya ofere, nke o ji dịkwanụ m ofere maka na-abụ nsofu nwaanyị. Ndị mmadụ gbara mgba na agaghị m ije, mana site na maka na ọ bụ nne okwukwe, mgbe ndị na-agba mgba na-akọghasị ya obi ka m ghara ije, ọ wee sị nwa m gaba na ọ gaghị ahapụ m, anaghị m ishi echichi m chọrọ iji ife Chineke. Ama na ọ dịchaghọrọ izi, mana n'oge na-adịghị anya o mechalụ ọ nabata ya ọfụma, na-enwebe aṅụrị na old age. Nne m bịazie nnọọ welu ekpere nke rosary wee hiwe isi. Ama na amụtara m ekpere rosary n'aka ya mgbe ndị ntakịrị, mana mgbe ọ na-akazi nka, ọ na-ekpezi aka na aṅụ mmiri ọṅụṅụ. O bidozi ọ dịkwaziri ka ọ na-echi echichi, bikọs na ya na ndị sista nọ, so omume ya bịakwazie elu gbanwezie dịka omume ndị sista. So nne m bụ namba one bụ n'ọbụ nne okwukwe, n'ọbụ nne okwukwe ọ ihe nji wee mmanụ ya nwaanyị obiọma. Ekpere nna ekpere n'ụbọchị taa bụ na Chineke Nna nke kpọrọ ya oku, kpọrọ ya ka ọ nakwute, ga-enye ya ọnọdụ dị mma n'ala ezie. Ọyị ya bụ ekpere nna ekpere ka ọ kpọbata ya n'ala eze eluigwe.
Afa m bụ Mr. Nwabeze Ezechukwu. Tata ka a na-eme mmemme Teresa Ezechukwu ọdụ ugo nwanyị bụ nne m rụrụ obodo dike n'uru ọrụ akwa eze, ọta ka emere mmemme ya. Anyị kelere Chineke n'ụdị pụrụ iche. Ụbọchị tata kọ akọ ikwu na ibe bịara, ma ndị enyi ma ndị ọgọ, ma ndị Reverend Sisters, ma ndị Reverend Fathers, onye ọbụla nọchara ngwụsị nkịta wee fụ na Faso nyere na mmemme a. I wee na-asị na Chineke, even na ayọ Chineke ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndụkwa, ka ọ na-anụ udo, ka ndị na-asọ ibi ya si ana, maka ọ gbara ahọ kala nka. Ọ kala nka, ọ 90 years ahụ ọdụ nayọ. Ka Chineke mee ka ndị mmadụ si ebe dị iche iche wee bịa n'ụbọchị nke taa, ka o dubekwa ka ha na-eji akwa na be dị iche iche, kwudokwa ndị ha hapụ n'ụlọ na mmemme akwamozu a. Ọ gara ọfụma taa, onwe onye a na-achọ achọ, onwe onye ọkọkọrọ n'obi aṅụrị m n'ụbọchị nke taa. Na-ayọ ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndụkwa, n'aha Jizọs Kraịst. Amen.